Reka dalam sa kunza Black TV na mtumbele host kuno kwa ndundi yetu akunda wese takamu Black TV akamu com Instagram na Twitter na Facebook sanga taka zona kimwa sama kwa tandukanye avamle Black TV ni bikuri micro tipa mambo kwa kamera na mstu wajimle na sma ofisi da film ya Aben Duwayo film yitwa My Family ni ndiri ni film inavuga yuko ili mwa kinyibi bihanga ni wikoma hako menga mge kuchu Burundi hafanira vini kwa mmenye chani atuwa yanaka shimu na shaka mwini festi cup na Aben nanyi atuwa kashimu ni Aben msuza mwuzirero asuza ni mbindi za gospel apa kwa ayari mbindi za gospel so akina ma film mwaya mwigi agenda mwiku cha Tanzania kukina film ni makulabata tuke na mwiku cha Tanzania alikuna kaya mwini Burundi anji wachu higu cha mafu kiochiwe atuza nino film ya My Family ino mwuzirero ya shise kumugaragaro ni film izoja kumugaragaro itali kimi nangiwe ningwe tukwezi kumunane akina mwuzirero na mwufisi ya kuvile kawamesha makuru na bandisi na wakunze wa film rusangi na rongo ma film rusangi rika tuwe gatoye mushira gukurikirana ingize ko biragenda muri yo asma ofisiye ya Aben Duwayo karibu cyane
ndamaye uburenganzira bwo kwicara nagira mpagare kubera yuko mvuze nicaye cumengo sindabubashe ariko ko mumpaye uburenganzira reka mvuge nicaye imbere ya byose ndabashimiye abantu nashobye kuza muri kino kibanza abantu mwumvise ubutumire twaratangaje yuko dufise lancement officiel ya filime twise My Family hari abantu bakunda kuvuga ngo abere ntiyize ngo yize make mbwo wize make ntibomya kuvuga My Family urumva kako kantu ara kantu k'abantu basomye kuko My Family mu kirundi nibaza ko ari umuryango none ibaza ikintu cya mbere filime imaze kwitwa My Family abayifashije naba mubona harimo nabandi batashobye kugira nga mugo bose mu muryango wanje urumva yuko ndakuze cyane kuko ndafise abantu bashobora kuyikora ko bakanyumva kandi ndabashimiye imbere yanyu mwese kuko ifilime tugira twerekane nga ni filime yaturuhije cyane iyo filime nibaza ko hamwe no vuga ko irenze na vasanga niyemeye nka Jewabeli ariko ndazi commentaire zanyu nzozibona nico muzoyivuga ko mugabo iyo filime kuri message itanga nuvuga ko ariyo filime ya mbere igiye kuboneka kutaka bwo Burundi cyangwa muri East Africa cyangwa muri Africa cyangwa no kwisi ifise message nk'iyo filime My Family kubera filime My Family nuvuga yuko je nari umupasiteri pasiteri fake kubera mwarabonye afishe twakoze abantu batatu ari jewe n'uyu Fani kuko muri filime Fani n'umudamu wanje ariko pasteur afise bibiliya ariko ugasanga ya Samariye ibindi bitari byiza muri iki gihe sinovuga ko abapasteri bose boba bishika bakanyerera mugabo tutabeshanye hariho abapasteri usanga banyereye batari ko bakora uko ijambo ry'Imana ridutegeka nkuko twese bishika mugabo nubwo twese byo babishika reka twigishanye kugira ngo dushobore guhinduka na wewe nubona aho Abera atari neza uzonyigisha niba uzobicisha muri filime niba uzobicisha mu ndirimbo niba uzonyegera ukambarira mugo twigishanye rero abo abantu bazoraga ino filime ntibazofate ko ari Abeli nyene original yakoze ivyo bintu kuko ibintu muzobonamwo birababaje umwanya umwe ni umupasiteri yateye inda umukobwa ruguru umukobwa aje kumubwira ko yamuteye inda ahitamwo kumwica kugira abantu ntibabimenye ngo kubera kugwanira no kugira abandanya afite icubahiro aho hantu abantu ntibamenye ayo makosa yakoze novuga sikomeze mugabo narabikinye abantu nibabona iyo filime bazotabure ko ari message dutanga hari abantu bakunze kutubona mu bintu dukina bakabitubonamo muri kano kanya nagira mfata kanya kukubagira yuko ari kuba bataratahura ico bita filime. Filime ni twe twitanga, turitanga. Tugafata ikintu kibaho mu buzima tukagikina cyangwa tukagikina kugira twigishe. Dukina ibintu bibaho, ntidukina ibintu twe dukora. Hoga ivyo dukora nawe uzobikine. Je nkini by'abantu bakora kugira abantu babimenye ngira ico mfashije muri societe. Nuko ntabicisha amajambo aba turi kumenga n'abantu bashuye kuyifasha, ariko hariho n'abandi batari hano imbere, aba baca babita aba presenta n'aba presenta. Izo ni za ndimi zo hakujya nyene mugabo aba presenta nyene mu kirundi mbere ngwe aba n'aba presenta. Erega ushatse nimba bavuze igifaransa ukavuga aba presenta kuvuga mu kirundi biroroshe, cuvuga igifaransa kiri mu kirundi utusanga wabivuze mu kirundi. Rero ku mwanya mwampaye reka ngeze nga hanyuma mwavuze ko nabandi baza baridondora aduce duha nabandi babandanye bavuga ku kijanye na filme. Ariko nashaka mu guheza iri jambo mbanze shimira abantu bose bitanze ndabadondaguye. Uyu bamwita Fanny Lavine muramenyereye twakinye ari madamu wanje, kandi nka 10 navuze ko abantu badatahura ibya filime babonye dukinye ari madamu wanje harabaca babifata no muri no mu mibereho bakama bamunyitira ngo ni madamu wanje. Ni cha kintu usanga abantu bataratahura ico bita filime, ntibaratahura ico bita filime. Nkinye uyu ari umugore wanje ntivuze ko aca umugore wanje no mu buzima bwa misi yose, namwitije kubera izo message dushaka gutanga. Icyo nico kintu nshaka ntange y'umuco. Uyu bamwita Berger. Berger niwe muhinga yahinyanyoye filme My Family, kandi ndamushimiye kuko yarakoresheje kwitanga kandi ari mu bihe byo gutegura urubanza rwe rwa mariage, ariko aritanga bikora na byose kandi azi ko filme muza kuyishima. Mu by'ukuri mwo mumpera amashi Berger. Uriya mugabo wo hirya ni Dani, niyo nkuru Dani baramenyereye cyane mu mafilime, nawe yarashoboye gukina mwo novuga si kintu kinini, ariko yarashoboye kuza aherekeje umukobwa yaje ava ruguru aje muri mariage y'umwana yabyaye twabyaranye, ariko asanga aje mu iwanje. Ni ibintu birebire gusigura biragoye iyo filime ndayibatuye. Ndabizi muzokora menyigisho nyinshi. Uyu mubogari aturuta twese. Uyu mubogari izina ryo ntajyonzi kabisa. Kuko je numvise ngo yitwa Chamama. Nanje nari nzi ko namamaye. Je twagumye tubiharira navuga. None je ko banyita ngo naramamaye muri filime. Nako aba witwa Chamama. None gabashe ibintu genda. Niwe wamamaye urumva je mbere naciye mvuga ati burya rero ndacari hasi reka nkore cyane kuko ndabonye ubundi muntu yamamaye. Uyu nuko bamwita ari Chamama akina asanzwe akina mu ihuriro TV baramuzi. Uyu mwana akurikira yitwa Kelsey, baramuzi mu mafilime menshi, ni umunyengozi ingozi bari ku muvuduko udasanzwe ngo ukina filime. Icyo gituma hagira igihe tukabikora ko natwebwe Abanyabujumbura kugira dufashanye filime. Ujya uhijya ni Grass, ari we nitwa yuko nateye inda ruguru nca ndamwica. Mugabo bimwe bya filime nabwiye ko ari filime ibaze naramwishe ruguru ariko nguye ari ngaha. Ni filime vraiment mutahura icyo bita filime. Ahubwo twe nk'abarundi hari ibintu tudabaho haruye amanota yo gutanga ku bantu bakina filime. Twe nta manota tworonka ko ari byo tudagira, hari aho tutageza rifu ko abantu batahura icyo bita filime. Mu by'ukuri niko navuga. Rero ndabashimiye Imana ibaheze agira ibindi birabandanya reka mpe abandi jambo.
Jewe ni Fanny Lavine, ubwa mbere mbanje gushima kubona mwatwitabye mukaza mukareka ibikorwa bya Irakiye Mama Service. Ndamushimira cyane ko nayagetse hano. Ni umubyeyi atwitaho cyane n'aho tumukora muga aguma atwitaho, Imana imuhe umugisha.
ndamwakiriye mama Sandrine na wene na Sabasi nawe nyine baradufashije cyane mu kino gikorwa cy'ifilme My Family ndavuga ngo ntibyari byoroshye ariko Imana yaratushoboje iyi filme turayikora kandi irarangira biragenda neza beje Imana yaramushoboje mu myitwarire ko myinshi arimo aragerageza nkuko Abel yavuze ngo ibyo yakinye si kwari cyananje novuga yuko ibyo hari ngene nari umumama mwiza mbwa mu nyuma ndahinduka ngundana nako kana umva ko ari ibintu biteye isoni birateye isoni mugabo nashatse guhanura abamama cyangwa abo bose ingo zigoye si byiza ko baca barondera twatwa nasinzi ko kuca baba abashuga mami nkuko bivugwa si byiza nibyo nashatse kwigisha si ukuvuga ngo kugenga ufite ngo agapiti nkako ego sinobicisha amajyambo reka mijyambo beje na
urakoze cyane amazina yanjye nitwa Berger Vumiria nabasanze ndi umukameramani ngombera kandi nkabyihinyanyura sinkora filime gusa ndakora ibintu byinshi bitandukanye yaba amaseremoni indirimbo n'ibindi byinshi ndabashimiye cyane mwese muri imbere yacu murakoze kuza kandi no kwitanga mu kudufasha kuri buri kintu kimwe